kumakya n'ogamba omuntu nti mazima ddala sikwagala era sijja kwagala ovaako ki? Lwaki toyogera amazima nti mukwano nesonyiwa ngenda kumalira budde okusinga okulowoozesa omuntu nti ali mu future ye? Muleetedde abantu bangi okwekyawa, mumenya abantu emitima, naye ng'ekireeta ebyo byonna butoogera mazima, butoogererawo ng'omuntu agambye nti akwagala. Ekigambo I love you mwakikwata nga how are you, I'm fine, omutamanya nti eyo ansa gy'oddamu munno ekola ky'amaanyi mu bulamu bwe. Mulekerawo tusiriwalirako. Ebyo ebintu obudde buno obikola munno, naye naawe lugenda kukya bagenda bikola. We batabikole gwe bagenda bikola abaana bo, we batabikole baana bo bagenda bikola abazzukulu bo. Mulekerawo okuzannyira ku mitima gy'abantu. Love is part of life, love is like nature. Biruma birumya n'okutabita. Woba wulira toli mwetegefu kwagala, sooka obireke, sooka owummulemu. Tomala gakkiriza kusanyusa gambye nti akwagala lwa nsonga ye abazze mutima mulungi. Tegwe n'osalawo omuzannyireko olw'okuba baakumenya eri omutima, olowooza naye agenda kumenya omutima? Badia, lekerawo okutusiriwalirako. Emitima gyaffe temukomye kugimenya, kwabula mugisekudde, mugitadde mu kinu, mumazeewo mimale. Mwetereze, mulekerawo ozannyira ku mitima gyaffe, kuba abamu ku ffe tulina okwagala okwa nnamaddala mu ffe. Mulekerawo tusiriwalirako, mweraba. I'm not going to be able to do it.